Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana. We channel ehamba phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Umculi owaziwa ngosijava ke lapha nawe ingane zakwethu osanda khipha icwecwe elihamba kahle kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana. Sebethole inxeba lokungena ke lapha nawe ingane zakwethu ngengoma yakhe lapha eyithinta abantu beswazane nabantu besilisa ke lapha nabengane zakwethu. Khona insizwa ekhale kakhulu ke lapha enkundleni zokuxhumana. Thina ngale ukhuluma kakhulu sizokulandela le insizwa uyizwe isikhalo sayo ukuthi yona ikhala ngani ngale album.
Yabona we insizwa neyintombi le album yakho sijava kayikhiphile sibuku. Cha ngiyabona impela ezinye ingoma ngiyawezwa amanye ama lines. Yabona kodwa le line lakhe olishaya wagadla kulo kakhulu kithi sonke. Yabona mayisethi iyintombi zingaka. Wena wavelwa khethe nengane ayilapho ushaye kakhulu ensizweni yazo wazehlisa isithunzi sezizwa nathi sehlekele isithunzi futhi shuthi mawukuthatha umntu onengane usukushaye iceleni futhi kuwrong lo akazi ke bose sinene kuzo kanjani lo uba cha impela usigadla usijabe impela aye uyishaye isimuthu lena so mase ningane ke bose shuthi ngama reject ngokubona kwasijava akazi kanye kodwa umkhombisa kuthi ngama-reject indoda ethandana nawe ma unengane shuthi yona vele le nto eyenza kufana ukuthi isadlala kusamele ithole umuntu osiriyasi shuthi wena ayikho indaba yakho.
Isho kanjalo ke lensizwa wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula.